There he is.
How many of you guys got in this class? A 7?
Right, left, 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 right
Yeah.